Muri kumwe na television isanganiro tubaramutse tubahikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umuntu umwe yapfuye uwundi arakomereka byaturutse ku isanganya ry'umuriro wadutse mu bunywero bwitwa Win Club ku ibarabara ryitiriwe Ipona ni mu gisagara cya Bujumbura. Basaba ko imfashanyo y'amafaranga ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu na bitanu bahabwa ku kwezi kandi kuri buri muryango yokongerezwa n'abanyagatumba bimuriwe muri site Gisagara Imatyazo bavuga ko ari make bagafatira ku iduga ry'ivyankenerwa muri kino gihe. Ido ni ido ni murano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Twaramutse ubugira kandi tubaha ikaze murano makuru tugira duhere mu gisata cy'umutekano. Umuntu umwe yahitanywe n'isanganya ry'umuriro uwundi arakomereka mu bunywero Win Club mu buri ku ibarabara ryitiriwe Ipona mu gisagara cya Bujumbura. Anise Nibaruta arongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'isibe yari yahishikiye akaba amenyesha ko icyatumye uwo muriro waduka kitamenyekanye agahamagarira abarundi kwamana ibikoresho byo kuzimya umuriro mu ntumbero yo gutabara hakiri kare iyo umuriro wadutse. Sheila Irambona yahakubiti.
Hari hafi isaa zitandatu n'igice igihe inzu y'uburiro n'ubunywero Win Club yafatwa n'umuriro nk'uko bivugwa n'abari mu mucyungararo y'ico kibanza igihe twahishikira. Igipolisi kijejwe gukinga impanuka cyari camaze kuhashika hamwe n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu ibarabara. Iyo nzu harimwo n'ahagurishirizwa amaruri hariko harasha iri ku ibarabara bitiriye Iprona. Uwo muriro wadutse ukaba wadutse mu masaha iryo barabara mu bisanzwe haba hariko imodoka z'abatashe mu karuhuko. Muri icyo gihe twahashika hari huzuye abariko bararaba ibiriko biraba. Urongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga impanuka n'ibiza mu nyuma yaho umuriro uhagarikiwe Anise Nibaruta akaba yamenyesheje ko umuntu umwe yahitanwe n'iryo sanganya.
Icyo byavuye ko ntacyo turamenya neza kuko twebwe tuza tuzimya ariko cagi police kijeje kugira amatohoza bita police judiciaire kica kiza bagacinebo rero batubarira icatumye uwo muriro waduka. Nibiharuro vy'ivyononekaye tubikora mu nyuma yuko tuzimije ariko c'abantu bomenya nuko hari umwe mu bakozi baho hantu yitavye Imana na karyo ko guhoza umuryango wabuze ni nakaryo kandi ko gutera kamo abene gihugu. Twamatse ko turahimiriza yuko ahantu bakorera bahakingira ko botunga vya bicupa vyo kuzimya twita ama extincteur bijya birafasha mu kurindira yuko abahinga bo muri protection civile babashika baraba abantu baraba barigwana ko bakoresheje ivyo bikono.
Naho abari muri ico kibanza batashimye kuvugira ku byuma byacu bashimye ubwira igipolisi cakoranye icibonekeje nuko mu bapolisi bariko barakora muri ico gihe batanu gusa aribo bari bafise umwambaro ubakingira. Icaneguwe n'abari muri ico kibanza nuko igipolisi cariko cikorako ku muduga kugira baronka amazi yo kuzimya kandi ahari hagenewe guca amazi bush d'incendie hari hegereye atanima ry'amazi ryari rihari.
Sheila Irambona urakenuye abanyagatumba bimuriwe muri site Gisagara iri muri zone Matyazo komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura bavuga ko imfashanyo y'amafaranga ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu na bitanu bahabwa buri kwezi kandi kuri buri muryango adakwiye muri kino gihe ibintu byose byaduze. Basaba ababijejwe kubongerereza ubwo buryo kuko ngo bitaborohera gutunga imiryango na cyane cyane abafise abana benshi. Urongoye iyo site amenyesha ko ishirahamwe PAM risanzwe ritanga ayo mafaranga ryabemereye kuzoyongereza n'igaronka ubundi buryo tubibaze Jean Marie Vianney ngenda kumana
ariko rera amafaranga cyusanga ni make cyane kumva yuko washe gusanga umuntu afise umujyango w'abana batanu gacyusanga rero ayo mafaranga ntacyashowe kumara
bo twongerereza kuko ibisumwa birazimbye
abanyagihugu baba muri yo site ya Gisagara iri muri zone ya Matyazo muri komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura bamenyesha ko ubuzima babayemo muri yo site ko butoroshye kuko ifashanyo y'amafaranga ibihumbi amajana 235 baroso ku kwezi kuri buri muryango ngo ni make cyane ivyo bigatuma abasanzwe bafise imiryango yagutse batoroherwa mu kugaburira abana babo
mu muryango mushobora kusanga ugizwe n'abantu 8 cyangwa 7 urabona nivyo wabonye igihe winjiye muri site nta kazi bafise bakora birwa ngaha rero kuyatunganya mu rugo kugira ngo umare iminsi 30 ariyo muri ko murafungura umva ntivyokunda acahera n'ingogo ugasanga n'ubundi mwene gugace ari muri yanzara
mu badufasha uburyo baduha ariko uburyo ntibukwiye uburyo ni buto bila mu rugo rw'umuntu hari ufise abana 8 hari ufise abana 10 hari ufise abana 5 nkajewe nyene ndiri ko ndavuga uko ndeze impfubye zitatu nkagira nagwanje bumwisho babiri
ayo mafaranga ngo ababira make cyane muri kino gihe ibintu byose byankenerwa mu buzima bisanzwe byaraduze nk'uko bishikirizwa na Alexandre Shimirimana
bivanye nuko ibisumwa byamaze kuduga ibeye kana bo barabizi nibaza uravye nka ayo mafaranga desa 35000 ugize ngo uyagabure honye n'imisi 30 ashe gusanga umuntu ashe kubakoresha nk'ibihumbi 5 na bacura ba rero no ibihumbi 5 washoye kubisumisha mu muryango umunsi wose ntigikunda
nayo Everine barateranya avuga ko aya mafaranga ko nabashikira tevye bamaze gufata madeni ya gahata aho aba bagurana ibihumbi 10 bategerezwa kuyabasubiza babungukiye ibihumbi 5
mbere bayazana no gutse babaratevye twarariye na madeni tugafata ubuhata ibihumbi 10 bikunguka 5 kubera inzaruremi bukayatanga rero hari naba amafaranga zakuza yose barayamaze
abanyagihugu bo muri yo site ya Gisagara basaba ababijejwe kubogerageza bakaduza ayo mafaranga kugira boroherwe mu gutunga imiryango yabo
nkishira hamirijejwe gutanga ubwo buryo kwikura n'abandi bikorana kugira ngo bongereze kuko ayo mafaranga ntakwiye ni make
rero je ikintu nosaba nkuko ari umuvyeyi nukuri narabukuntu yo twongera utundi dufaranga kugira bikunde turonke ukuntu dushobora kuronka rasikwiye
kuri ivyo Abdul Karim Muzinga arongoye yo site ya Gisagara amenyesha ko ico kibazo yagishikirije abarongoye ishirahamwe PAM risanzwe ritanga amafaranga iryo shirahamwe naryo ngo rikaba ryabemereye kuzoyongereza uburyo nibwaboneka
twaragitanze twarashikije PAM no muzi nize gutandukanye ariko PAM atuye ati ni ubundi buryo nibwaboneka bazoraba ico kokogwa
uwarongoye yo site ya Gisagara asaba leta n'abandi bagira neza babishoboye gufasha uko bashoboye mu ntumbero yo kugarukira kuri iyo miryango iba muri yo site ya Gisagara kuko beshi muri bo bugarijwe n'ubukene.
Jean Marie Vianney ngenda kumana nawe urakenuye tuva himatiyazo tugaruke mu Gisagara cha Bujumbura umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ubutare n'agataka ashikiriza ko mu minsi iri imbere abipfuza amakonteri y'amazi nayo muyaga nkuba bazoyaronswa ku kibazo cikena ry'amazi meza mu mihingo itandukanye y'igihugu ari umutumire mu nama nshinga mateka kuri uyu wa gatatu Ibrahim Uwizeye akaba yishuye ko amapompo n'imiringoti byabonetse kandi ko vuba icyo kibazo kizova mu nzira nankana Jean Marie Vianney nako Jean Marie Mayong
abanyagihugu baridogera gose regidezo
abashinga mateka bariko rabaza umushiranganje mu byajejwe harimo ubutare n'agataka kubijanye n'ubukene bw'ibikoresho vya regidezo hamwe bifa cyane ahandi ivyo abanyagihugu wabasavye batabironka kugihe aha bakabashikirije nk'ibijanye n'amakontere
abanyagihugu baridogera gose regidezo barayidogera cyane gose yuko ibikoresho by'uhuronka amazi n'amatara ama compteur na transformateur n'ibindi ngo babibura none n'igiki kibuza ko abo bene gihugu baronka ivyo bikoresho kugira ngo babeho batekanye
uko turabona ibikoresho bya rigidezo bija ku centre d'électrification bipfa cyane ukumva ngo yakubise transformateur est-ce que umuntu yagize construction ya transformateur ntiyagize yo kite antifoudre uko byatangaje ibyo bintu byumvikana
umushirangaji Ibrahim Uwizeye yarijeje ko ivyo bikoresho bitaboneka nk'amakoneri vuba ngo bigiye kuboneka babironse ababisavye
cyerekeye de compteur kureki staza kugihe n'uyu munsi bahejeje kundihira compteur ziza twatanze amahera novembre 2023 kugira compteur zigire gute zize twakirize abene igihugu kugira nuko batabishaka kuduha amahera oya iya de priorité zihanza zikisungwa mu buke buhari bw'amadevize tuze turabyumvikana ariyo de priorité amakonti yageze agafata ikindi kibanza naco gikurikira kugira ngo niweze tuyagure umugabo nk'ubu nari amakonti ko ndafise ibanza bishika 40 bikeneye ibi amasandra akeneye 40 akeneye amakonti twashize le transfo babivuze twashize ama transfo umugabo ntidushire amakonti twenstaye tukabura amakonti ariko mu minsi iza tuzogerageza tugire gute tubahe ama ayo makonteri uko bahiruka kuyaturihira ndasabye abahinga genda mushireho n'amantu ze ama appareil de protection mukurikira neza mushire ama appareil de protection ku buryo iyo nkuru idasubira kudukubitira ayo matransfo icyo ni cyo nabasabye nk'abahinga babikurikirana ngo kandi nk'abahinga niho turungika kuja kugura ces transfo n'amakonteri hanze bakazipima bakazituzanira kuva tungana gutya nta transfo iriya duhongo ituriki nigize ikibazo irafumba igapfa nahashire twebwe abahinga ko kurambirwa tubungitse turabe neza ko cyari ko reinstalla tumukurikirane hama tubaze ikituma cononekaye dusanze yacestaye nabi nawe tumukurikirane
uyu mushinga mateka yifuje kumenya aho ibikorwa byo gutanga amazi mu cyo bitandukanye by'igihugu byo babigeze
igihe nyakuba mushikira nganje aheruka ngaha harabuzwe ibibazo byinshi ijanye n'amasoko ntanga nguvu mu bijanye n'amazi mu bijanye n'amatara nyeniteka yari yamusabye yuko mu kiringo cy'ameza ne mu bijanye n'amamoteri ashobora kuduha amazi hano mu gisagara cha Bujumbura nashaka rero nsabe nyakuba mushikiranganira mwibutse niko kanya nkumbura mu meza yararenze atubwire itadiriye ingene byo bemeze
Ibrahim Uwizeye yishuye ko ibikoresho byo gutuma amazi ashika mu bice bitandukanye by'igihugu byamaze kuboneka vuba icyo kibazo gigiye gutorerwa inyishu
twaronse uburyo bwatume tuzana ama pompe arenga 60 nangahe yarashitse tuko turayinstalla ama tuyo atari makenyi menshi aheruka kuriwa muri iki gihe kara yazanye tuko turamanura ya amazi twakura imaryazo kandi tuko turagira system de pompage turiko ubu turako abantu bahereza amazi
Ibrahim Uwizeye umushinganje mu vyajejwe ari mu gutari na gataka akaba yasiguye ko ugucegwa kuboneka kubikoresho bitava kuri bo ariko biterwa n'ubukene bw'amafaranga mva makungu abakene kugira ngo ivyo bikoresho bishobore kugugwa mu masoko yo hanze
Jean-Marie Mayonga nawe turagushimiye mu gisata cy'inyubako turangiza ano makuru yacu amwe mu mabarabara yo mu makate ya Bwiza na Nyakabiga arangwamwo ibinogo bidafundikiye bimwe muri ivyo binogo rero bigaturukamwo akanuko ibindi navyo bigateza amasanganya ababa hafi ya hari ivyo binogo basaba inzego zibijejwe kubifurira n'inkuru tubaza Mireye Kanyange
kubarabara rya kane mu Nyakabiga ya gatatu hari kinogo kidudubizamo imicafu iva mu tuzu twa sugumwe iyo micafu igatembera mu mufurege hakumvikana kanuko kadasanzwe umwe mu baba mu rupangu ruri imbere yaho avuga ko kubona ico kinogo kitarakogwa bishobora kubangamira amagara yabo
ama kino kinogo kimaze nk'amezi nk'ane haraje abantu bo muri nibaza karaho muri oboha bariko barahaca sinzi ibintu ariko barapima nga mu mabarabara hama barakura ku mufuniko bawukuye ko waciye bamenekana gusa ntibagaruse gushira ko uyundi mufundikizo rero guhera ico gihe haciye hatangura ku cyashye gitangura kuzakira amene ibintu kuberako ibayugaye guhera ico gihe rero hachi hatangura kuza harasoka oderembi iratubangamira cyane
uyu hamwe nabandi baba hafi yaho hari ico kinogo bagasaba inzego zibijejwe ko bokogwa
twosaba yuko boza kugikora kuberako kirarekura oderembi cyane rero sinzi yuko bishobotse boza kugikora kuberako kirarekura oderembi cyane kandi ingwara bamwe cha tugwara ingwara z'ubuhumekero
ahandi hari binogo bitugaye ni nko kwibarabara gicenda rya zone bwiza hagati y'ibarabara rya kabiri n'irya gatatu hari ikinogo gipima hafi imetero zibiri aba bahaba bavuga ko ico kinogo kidafundikiye giteza amasanganya haba ku murango haba mu ijoro hefo gato kwibarabara rya kane naho nyene mu ibarabara hagati hari kinogo giherutse kuzibigwa n'umwe mu babangaho nkuko amakuru tuhakura bivuga ikindi nacho kizibiwe n'icuma cyo ku modoka kubujyo imodoka zihaciye ciyubika canke kikiyubukurura abari hafi bakaza baragisubiza uko cahora abagendesha imiduga baca muri ico kibanza aho kwibarabara rya kane bavuga ko bibateza umutekano muke ahandi twaciye ni kuri boulevard de Lupona hepfo ya police na clinique de l'œil impande ya secrétaire général du gouvernement aho naho kinogo nikizibiye neza ubona amazi y'ubucafu yera rimwe na rimwe ngo agaseseka mu ibarabara nkuko abakorera hafi babimenyesha bose bagasaba inzego zibijejwe kuhakora
mukaba rero mwabonye ko ivyo binogo bivugwa ari ivyo gukogwa atari ivyo gufurigwa nkuko twari duhejeje kubivuga tugushimire cyane Mireye Kanyange nino kwiyo nkuru duce dusozerera ko amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mugumane n'isanganiro.